chikuda azi baba bako vakandisunda zvakangodaro ndaigogodza dagara mai vangu vazofunza ndairinga nyange voze pawaizika nyere dzinyama dzazi zvayadzika dzaimira kufunga njere kurasika
Thank you so much for supporting our Black Excellence channel. Please leave a comment, like, and don't forget to subscribe and press the bell icon. Enjoy!